Chikamwana Chekeleke Rosi nyamuse Iwanga emane no kaloma okangeo kimombio Koroka parirosi nyamuse Iwanga emane no kaloma okangeo kimombio Rosi nyagamolo winjiduona Injae kakawera ongera muyudi Rosi nyagamolo winjiduonda Injae kakawera ongera muyudi Nyako madapim kodi, kodi onge Kodi biro nyuolo bange iga mabiro koru Nyakomada pim kodi, kodi onge Kodi biro nyuolo bange iga mabiro korumo Nyaga chieng nene mor seche duto Kata koloso gijo nyuole to nyako nyer kodi Nyaga chieng nene mor seche duto Kata koloso gijo nyuole to nyako nyer kodi Nyaga kinyi neno loyo nyiri makawuono Nyiri matiki loso go to kupuonj kodi Nyaga kinyi neno loyo nyiri makawuono Nyiri matiki loso go to kupuonj kodi Mami aye ni Rosi nyaga kinyi Rosi kaneno dhika wendo toko dag kanyiri moko Kimami aye ni Rosi nyaga kinyi Rosi kaneno dhika wendo toko dag kanyiri moko Nyiri maka wono jonyo wako biro limi Eno tieko wigario manyaka rieme aremba Niri maka wano jonyo wako biro limi Eno tieko wigario manyaka rieme aremba Rosi neno chiwa luor ne wasazi waki Kataka neno ore nyako dhio moduogi Rosi neno chiwa luor ne wasazi waki Kataka neno ore nyako dhio moduogi Rosi korawe ikamano kororiti Oriti nyarurimba wananere Rosi korawe ikamano kororiti Oriti nyarurimba wananere
kendo motoka kecho
Ayambo
Kimomi ya ero nyako Mon madongo rego kapecho
Sianda
Kimomi ya wera diambo
Kapiambo to sianda
Juo madongo kweo kapecho Kimomi ya wero sianda Adimbo toka wele sianda
Kapiambo to sianda
Ya bera wera kitumne Adimbo toka wele sianda Ya bera wera kichikne Kinis nyocha madhoma diaba Adimbo nene chula naga Kok nyocha madhoma diaba Ya beri chula naga Kisumo kana chopoga diambo Kisumo kana donje Chochae kana madoka diambo Cholant kawa chamoka diambo Chosapa kana chamoka diambo Chokongo kana madoka diambo Lajin kana nindega diambo Chobil kano biro Adiambo nene chulo naga Chobil kano kena Jaberi chulo naga
Adiambo to chulo
Giri matindo ringo kapencho Kimomi ya wero nyako Ansiru ache moramo kalo
Tunga toler
Ansiru ache moramo kalo Intakuli nega Intakuli mora Ukunjaka wado njoga diambo Boda boda nene tinga gimor Jaberi chulo naga Busiaka wado njoga diambo Tongege kana jamo Rabolo kano tena Chiela Uganda kana nyono kadiambo Polise nene maka kadiambo Nyatini kaneranga Kadiambo nene yuakili Nyaduse kane ngia Kadiambo nene yuakimolo
Kadiambo to sianda
Chopingo weyo lueta Baka wado njoga diambo Chomogo kano kuna Rabolo kano tona Tonjuku kano kuna Adiambo nene tingo naga Utereka wado njoga diambo Tonyang kano tona
Naiko mala
Niri matindo ringo kapecho Kimomi ya wero nyako Komala kana njoga diambo Nanas kano tona Rabuam kano kuna Yaberi tingo naga Ungome kawada njoga diambo Jiri matindo ringo kapecho Kimomi ya wero sianda Tokomokana madoka diambo Tokomokana mera Adiambo nene taya gimor Tootka wado njoka diambo Adiambo nene lonya kende Tolong bendo wito kucha Tokoti bendo wito kucha
Kodonge
Toyaja bendo wito kucha Adiambo kaneranga Nyatini nene nyoga gimor Nyatise kane ngia Nyatini nene thuna gimor
Adiambo tolerga
Siwari bendo lonyo rachar Kamis bendo lonyo rachar Sililia bendo lonyo rachar awel ne nyako obongo kora kwai toye imandiri kadiambo nyasa ekora kwai toye imandi konye sianda
Oriti nyaru rimba wananere